No, mapo es un lilo.
The Mountain Mover.
Angibingelele egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha, igama nguMphumlani ngokankonyana. Ngifisa nje sibheke leli vesi elilodwa bese siyathandaza egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Incwadi kaJona uchapter 1 wakhona sizobheka ivesi lika 17 bese siyathandaza. Jehova wamisela inhlanzi enkulu kuba imgwinye uJona. UJona wayesezibilini zenhlanzi insuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ake ngiphinde mlaleli. UJehova wamisela inhlanzi enkulu kuba imgwinye uJona. UJona wayesezibilini zenhlanzi insuku ezintathu nobusuku obuthathu. Siyayazi sonke indaba kaJona ukuthi wayethunyiwe uNkulunkulu ukuthi aye endaweni eyohambisa umyalezo, kodwa uJona sambona eseya endaweni engabizwelanga ukuthi ayikuyona. Simuzwa esihamba ngomkhumbi ehla eyongibela umkhumbi, ngoba njalo uma umuntu ebalekela icebo likaNkulunkulu uyasuka uNkulunkulu uyehla. Lithi iBhayibheli wagibela umkhumbi, wathi kusesemkhumbini kwavuka isivunguvungu esinamandla. Abantu ababephakathi bathi siyabona madoda siyafa, njengamanje kwenzenjani? Bazama ukuphosa impahla ngaphandle komkhumbi, kodwa umkhumbi waqhubeka nokuzamazama waze wayiveza uJona. Wathi uyena okufanele phosa olwandle, bamthatha amadoda anamandla amphosela ngaphandle komkhumbi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uJehova wamisela inhlanzi nkulu kuba emgwenyi uJona. UJona waseyisibilini zenhlanzi iy'nsuku ey'ntathu nobusuku obuthathu. Kuyenzeka mtaka baba uphile useswini senhlanzi. Kuyenzeka izinto empilweni yakho ziphile ugwinywe inhlanzi, noma uzama ukwenzani, ayikho into ehambayo nephumelelayo uma ugwinywe inhlanzi. Kuyenzeka noma uthi uyazama kusho ukuthi ayikho into ongayenza ngoba ugwinywe inhlanzi. Baningi abantu baphila begwinywe izinhlanzi, abanye bagwinywe izinhlanzi zenhlupheko, abanye bagwinywe izinhlanzi zepoverty, abanye bagwinywe izinhlanzi zokugula, abanye bagwinywe izinhlanzi zokungabi namali, zokungabi namsebenzi. Izinhlanzi ezigwinyile. Kodwa into engithandayo ukuthi emva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamkhipha uJona. Abanye emshadweni bagwinywe izinhlanzi, kodwa ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamkhipha uJobe. Abanye baphethwe izifo ey'hlukahlukene, babanjwe iy'nhlanzi zezifo, kodwa ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamkhipha uJona. Angazi ukuthi iyiphi inhlanzi igwinyile. Mhlampe igwinye emsebenzini inhlanzi, mhlampe inhlanzi igwinye ekhaya, kodwa ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamkhipha uJobe. Mhlampe inhlanzi yakho isemshadweni wakho, umshado uyabhidleka uhambe ngendlela ofisa ngayo, kodwa ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamkhipha uJona. Mhlampe iy'mali zakho ziyabheda ihlangane ngendlela ofisa ngayo, inhlanzi yakho obhekene nayo inhlanzi yakho egwinyile. Kodwa ngifuna ukuthi noma ngabe kuthiwa ingakanani inhlanzi egwinyile, ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamgwinyu yamhlanzi uJobe. Noma ngabe kuthiwa ingakanani inhlanzi ekubambile, noma abantu bethi inhlanzi ekubambile, mfana wami ngeke isakudedele uzozofele la. Abanye bazothi into ekubambile akekho kwaphunyuka kuyona, kodwa ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamhlanzi uJobe. Abanye bathi nami ngangena kuleyo nkinga, namanje ngisekuyona angeke ngikwazi ukuphuma, kodwa inhlanzi ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu yamhlanzi uJobe. leti iBhayibheli yahamba naye yashona ngaphansi kolwandle yashona ekujuleni ababembona egwingwe inhlanzi babekhuluma bethi akwaphela ngoJobe ngoba kuyenzeka izimo zikushaye abantu abasondelene nawe beze beyitshela ukuthi awusekuphelile ngawe ayikho into ozoba yiyo noma uphume ekusini beze bekhuluma ngaye bethi niyambona yini ukuthi awu ayisekho into azoba yiyona noma uqhamuka abamevele becashe bengafuni ukukhuluma ngawe ngenxa yokuthi ugwinywe inhlanzi noma ufike odokotela bethi sesizame konke akukho esesingakwenza inhlanzi kubambile seyivilisenisalisuyohlala ekhaya ulindele usuku lwakho lokufa kodwa noma sebeshilo odokotela noma sebeshila abazi kakhulu bethi wena uzofela la bathi abanye umuntu ophethwe lesifo sakhe akaphili uyafa edlule emhlabeni noma sebekhulumile noma sebesha amagama amaningi noma sebesha izinto ey'nkulu ngempilo yakho baze bakonkluda baqeda badayikha into ozoba yiyona abanye bayakhuluma bethi la ekhaya akekho umuntu wakwaba nemoto la ekhaya akekho umuntu wathenga imali wakwathenga umuzi akekho umuntu wakwashada la ekhaya inhlanzi esigwenyile la ekhaya kodwa ngifuna ukuzokhuluma nawe esimeni sakho esingathembisi ngifuna ukuzokhuluma nawe noma ithemba lingabonakali lingekho kubonakala ngathi udukuzuke bemnyameni inhlanzi yamhlanzi uJobe ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu ngifuna ukusho nakuwe ukuthi inhlanzi izokuhlanza lo nzima ubheke nabo buzokuhlanza uma uJobe wakwazi ukukhishwa ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu ngifuna ukuzokuqinisekisa noma ngabe bungakanani obunzima obhekene nabo kodwa uNkulunkulu uzokukhulula kubona ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamhlanzi uJobe ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu noma wayengaphansi ezibilini zenhlanzi kodwa yamhlanza ngifuna ukukhuluma nawe usuzame konke akukho okuhlanganayo abantu sebeze bakutshela bethi vele ugive up empilweni ngoba zonke izinto oyizamayo ayiphumeleli abanye baze bekutshele bethi nathi sayizama leyo nto yangaphumelela bakhulumile abantu ngawe bakutshela izinto ey'nkulu nami ake ngikhulume nawe ngithi ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu leyo nhlanzi izokuhlanza ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu lobo buhlungu buzodlula ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu leyo nhlanzi izokudedela inhlanzi yokuswela inhlanzi yobuhlungu inhlanzi yokungabi namali sewuzama isikhathi eside u-aplaya kodwa ama-result awaboni ngifuna ukukhuluma nawe ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamhlanza uJobe nawe izokuhlanza inhlanzi yamhlanza uJona nawe izokuhlanza lo nzima lobunzima obhekene nabo uNkulunkulu ukubonile uzokukhulula ngemumva kwey'nsuku ey'ntathu inhlanzi yamhlanza uJobe ngifuna ukusho njalo uzohlanzwa inhlanzi izokudedela noma ngabe kuthi usathane uplaneni ngempilo yakho kodwa uNkulunkulu uzokukhulula noma ngabe kuthiwa amademoni aplaneni ngempilo yakho kodwa uJehova uzokukhulula abanye bagwinye iy'nhlanzi zama-addiction abakwazi ukuphumula abakwazi nokulala kahle ba-addicted ey'ntweni ey'ningi kodwa uNkulunkulu uzokukhulula egameni likaJesu asithandaze baba ngiyathandaza nanzi iy'nhlanzi zigwinye abantu nanzi iy'nhlanzi zibabambile abantu ngiyathandaza bahlanzwe izinhlanzi zeyibabambile egameni likaJesu abanye inhlanzi yokuswela inhlanzi yokugula inhlanzi yokungabi namali inhlanzi yokungabi namsebenzi in the name of Jesus the Son of the Living God amen and amen.